time, like a minute.
Sasa nataka ukule tunda tukiwa kwa kamera alafu na sifa.
Usifikiri mchome. Na maliza kabla mzetu kama.
Usiatakupa nyingine. Ukule tuone. Atakupa akwambie sikia utamu. You want the viewer to see to feel the feel.
Ready?
Saidi.